shiha
Woni mwanza undawe
Dahuni kutaraha
Woni mwanza undawe
Tuatibu wangu ndoye Nchoche mharaya Koni mwanza ojoye Yanone na hoya Tisa tihula mwia Zekwe niti mwamia Miwa hao kila ya Zige usibia
Chaweye menda nantia
Tunini ya la wawarikania Wesangwa jone loha